Sekukaningi ngifloppa my love ungibekezelele ukunye kokungane okunye inhloso but still ungixolele. I wish naleli verse bengakwazi ukukurekodela ngilimithwa i-environment for now but iqinga liyovela. Bengifisa wazi ngokuba nawe empilweni yami ngiyayiqhenya uNdlunkulu ongadinge ngiqhele ngizibona ngishadelo yena. Wenza inhliziyo ishaye mawala momamatheka iphimbo lakho lumzwili lwepiano kaJohn Legend. Mina nawe sifana noSkuva nekama lakhe, sifana nomthina enetshebe noBrave nosana lwakhe. Inhliziyo yami iyacula icula igama lakhe, ingqondo idlala isiginci umlomo uphimise uthi ngiyakuthanda. There's not enough words to tell indlela engizizwa ngayo, kukho kuyongijabulisa njengokubona uzohlonipha ekhaya. Bengicela uvume ngivele ngikufake intandazo empeleni, umshada ngufuni uma kungawena engimthathayo.
Yeah.